Igwe bu lonam Eba uko li la nyamode Ahuhu ni nekuwa Agaima hukwa ya niwe Ihi sike nine Agaima huta ya niwe Alaku warom chineke Nam onye wo wazitere Ewo Oli la nyamade eba Ni abomo bianowa Nesia ewere mebe mkala Alaku worom chineke na onye wo wazitere
Praise the Lord. Hallelujah. Not the only way in which they pursue you, not be nonsense. So, when we stay in this earth, after staying in this earth, and devil capture our soul in hell, that is the biggest nonsense. May it not be our portion in Jesus' name.
Amen.
My special number is in Igbo. I will more Igbo.
More and tattoo on his soul to one name. When I allelu. Ọchịchịrị n'ebe niile wụ Ihe ọzọ mụ nụrụ bụ na ndị salawo Gịnị ka ga-eme Ma ọ bụrụ itetụrụ n'isi ụtụtụ enyi m Wee na-ele anya n'elu Ọchịchịrị n'ebe niile Mata gị ma ọ bụ n'ụtụtụ ma ọ bụ n'ehihie ịmata anyị mgbe ọ ga-abịa nwanne jikere oge niile na-elekwasị anya n'ihi ọbịbịa ya dị nwoso n'ezie ọbịbịa na
Yeah.